Icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka Umwubahwa Dénise Ndadaye yasavye abaserukira abandi bo mu ntara ya Muramvya guhimiriza abo barongoye kwijukira gutunganya uturima tw'igikoni no gushira abana ku mirimo muri kino gihe c'uburuhuko. Aho hakaba hari mu nama yagiranye nabo ku mirwa mikuru ya komine Kiganda na Bukeye. Aho Kiganda hahuriye abo mu makomine ya Rutegama, Mbuya na Kiganda, kw'igenekerezo rya gatanu mu kakaru no mwaka, abo mu makomine ya Muramvya na Bukeye nabo bahuriye ku mugwa mukuru wa komine Bukeye kw'igenekerezo rya gatandatu mu kakaru no mwaka.
Kuri ikijanye no kubirabira hamwe ikijanye naho ingene Abenegihugu murongoye aho bagejeje kwitabira umugambi wo gutunganya akarima k'igikoni. Ni mu ntumbero rero yo kugwanya inzara no gutuza ubukene buturutse ku kubura ibyo abantu bafungura, ku kubura ibyo abantu bikorako. Murazi kwici ari rirerire, iki ririmo uruzuba rwinshi cyane. Turakenera kuguma dufungura. Murazi yuko uyu muntu adafungura atagira amagara meza. Rero ntitwofungura ibintu tutaba twarondeye. Nicyo gituma rero leta mvye leta nkoze yacitanga itegeko si guhimiriza, ni itegeko. Hari igihe bahora baca umugani ubwiriza uburya ngo uransaba. Iyo umuntu ariko ariyumvira gubwira abantu ati nimukore uku, hariho abantu babigwa nabi, hariho abatabyumva neza. Ariko ahasi guhimiriza ni itegeko kugira ngo twebwe bitugirire ingaruka nziza. Hariho ingingo zifatwa ukumva umenga na gahotoro, ukumva umenga zije kugukandamiza, ariko ari ingingo zitugirira neza, ari ingingo zidufasha kubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose. Rero iyi ngingo yafashwe yuko buri rugo rwose rwotegekanya rugategura akarima ko mu gikoni si ingingo y'agahotora namba, ahubwo ni ingingo iza ifasha umwenegihugu kumwunganira, kumusahiriza kugira ngo ashobore kuronka ibyo afungura mu gihe cyici. Aha rero ni n'akaryo keza ko gukoresha abana. Urwaruka turukoreshe cyane mu gihe cyirije, kuko urwaruka turuhombye, tuba duhombye ibintu byinshi. Urwaruka rurafise ingufu nyinshi cyane, urwaruka rurashoboye. Aha rero twagomba duhamagarire ababyeyi n'abajijwe intwaro gufata gukwereka neza urwaruka ibikorwa rushobora gukora bihuye nabyo rutavunitse. Ibi turiho turavuga rero by'akarima ko mu gikoni buryo urwaruka nirwo rubishoboye, kuko mubaha ibivomesho niho bajya kuzana amazi mu myonga, niho bashoboye kunama bakavomera. Ibyo bica bituma abana batirirwa barayerera, abana baba bafise icyo bariko barakora. Nitugishe rero aho karyo iryo bakwe yuko urwaruka rwacu ririmo buruhuko turukoreshe ibikorwa bitavunye ibyo bikorwa bashoboye basayide nabo nyene mu kwiyungunganya kw'imiryango na cyane cyane aha gutera kugira ku karima k'igikoni, kuko twebwe kera tucaruka icyo bikorwa twarabikora. Nuko tutabikora cyane ntiryari itegeko, ababyeyi barabyumvamo, hari ababyeyi bamwe babibona ko bategezwa kubikora nk'umunyonga. Urwaruka ni twebwe twagenda kuvomera mu buruko hageze tukamanuka munyonga, mu gitondo tukazinduka turuwira, ku mugoroba tukagorobeza turuwira. Kandi wasanga mu by'ukuri ikiriheze ata muntu agiye gusoma imboga ku isoko.
Umwubahwa Dénise Ndadaye yasavye kandi abanyamuramvya gukora isuku ry'aho baba n'aho bakora, gukingira isi mu gutera ibiti bitayititura, guca imikobeko no kuyisibura, kwegeranya imicafu no guhimiriza abenegihugu kuzoterera ivyiyumviro ku bijanye n'ingingo y'289 y'ibwirizwa shingiro ry'Uburundi.
Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugira ngo dushobore kuzigama amazi mu gataka muri nosi yacu dutegerezwa kwijukira kutegura neza amatuta y'ibiti ibiti bitandukanye muri byo biti bitandukanye rero aho tuhamagarira Abenegihugu gutegura amatuta y'ibiti ibiti bibana n'indimo ibiti bibana n'indimo kandi byo navyo ni byinshi ibiti bibana n'indimo rero birakeneye kugwizwa mu ndimo zacu uretse yuko bikingira isi biraduha kayaga tugahema impemu nziza ibyo biti biravamwo ifumbire amababi yabyo aravamwo amase hari ibindi dufungura tukabifungura bikatuzanira amagara meza isuku ni ngombwa ku murundi ku murundi kazi kuko ahatagira isuku usanga amagara atayifashe neza usanga ubuzima butameze neza ariko aha ni mu ntumbero y'ugukingira n'ibidukikije twashaka rero tubahamagarire abajejwe intwaro mufadikanije n'Abenegihugu muhamagarire Abenegihugu kwegeranya imicafu imicafu yose aho bakorera mu rugo iwabo aho bagendera hose kwegeranya iyo micafu bizotugirira akamaro keza cyane akamaro kenshi nicyo gituma nagomba mpamagarire amashyirahamwe bafashijwe n'abajejwe intwaro babafashe hajya mu masoko begeranye bijya bicafu byose bahice babijyana muri amakoperative baguma babirunda bibirundo bibiruburundo hanyuma muze murabe yuko nimwagera kurima mutadosanga byarabongeye mugaheza mukabikoresha mu ndimiro mugaheza mukimbura cyane ayo ma plastique nayo hari habamaze kuzabara yahingura mwibindi ibintu bishobora kutugirira kamaro bakayasubiramo bakayahingura mwibindi bintu yari igihe ari ibintu biri bitarimo bumara ico gituma rero aha aye twohamagara abajeje intwaro kufasha Abenegihugu kwegeranya neza iyo micafu mu kuhitandukanya ibibora ukwavyo ibitabora ukwavyo
mu bibazo byagiye birashikizwa n'abitavye izo nama harimwo ibijanye n'ingwara yateye igitegwa cingano umwavu w'igitegwa cicayi utagifise akanovera kuronswa imbuto z'imboga n'ibindi icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka yaciye atanga umuco kuri ibyo bibazo ibitaronse inyishu navyo aca abamenyesha ko azobishikana imbere
ati imboga dutera imbuto zirazimye nimwe twavuga cyuko akimuhana kazi mvurise mu byukuri imbuto ko ziva mu mahanga none leta yokora iki ega leta none ko ari twebwe two kwiyumvira none ibyo byose tuzokoma turi ko turabikura hanze ahubwo icyo twokora nuko twokwegera ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi aha turazaranye n'aba abo twagendaye mu nama Nkenguzamateka bariko barafata ibyegeranyo nibabyandika bifate nkankamba kuko iki ni kibazo nkora mutima simbuto gusa zijanye n'imboga n'ibindi byose dukenera bya ngombwa iyo turindiriye ko ari ibintu biva hanze biza bituzimba kuko hanze ntituza kubabwira ngo nimutuye ku giciro gitoya aho barashobora kukubwira ati natwe iyo tubikorera byaratuzimbye ushize ko na transport ugashyira ko n'ibindi byose zirashobora gushika ngaha mu Burundi zizimbye nicyo gituma rero twegeye cyo twokora twohimiriza tugasaba mu bushikiranganje abajejwe burya bintu byo ko byo guhingura byo kugwiza imbuto ko icyo kintu wogikorera ko kugira turonke imbuto twebwe twigwirije tutarinze kuzerinze tutarinze kuza turazikura hanze
inyuma y'inama yo kwigenekerezo rya gatanu mu kakaro Umwubahwa Dénise Ndadaye yaragendeye ikibanza c'iratiro kiri Kiganda aho umwami mwezi gisabo yagiraniye amasezerano n'abakoloni b'Ababiligi mu mwaka w'1993.